Namunagire ndamushimire cyane mugenzi wanje mushikiranganje w'abakozi hamwe no guhinyanyura ibigenga akazi muri Centrafrique kubona yashimye kuza ngaha mu Burundi kutugendera kugira ngo nabo barabe aho duteje ikivi twashimye cyane ko yazananye n'abahinga natwe twari kumwe n'abahinga twashoboye kubereka aho tuteje ikivi ikitunezeje ni uko hariho byinshi byiza tumaze gukora kandi bashimye bazogenda gukora iwabo naho byagiye bitugora twahaberetse kugira ngo nabo ako katugoye ahubwo ntibikaze kabagora ahubwo bace bafatira ngaho kugira ngo bashobore gushitsa ikivi murazi neza yuko Burundi n'igihugu cya Centrafrique ari bihugu bivukanye ibihugu bigenzi twabonye rero twarabiye hamwe turabona ku byo dushoboye gukorana hagati y'ibihugu bibiri yuko ari byinshi byiza ku buryo bidakenewe ko umuntu arinda kuja mu bihugu kujya tumenyereye bya Buraya kugira ngo abone icyo ashobora gukora kigenda neza ariyo twe turashimira Leta y'u Burundi yuko yemeye yuko baza hano kandi yuko imigambi leta mvye leta nkozi yashize imbere na cyane cyane mu gutunganya neza ibyerekeye umukozi w'abenegihugu ari inyigisho nziza no mu bindi bihugu bya Afrika kandi turashima yuko turiko turabikora neza mu mutekano eka mbere ikindi nacyo dushima nuko hariho na mugenzi wanje nyene kuko ubushikiranganje turongoye murazi yuko ari abakozi n'akazi aha muri gihugu cya Centrafrique rero n'abashikiranganje babiri nawe nyene azoza uno munsi canke ejo nawe nyene tuzoronka akaryo ko kuvugana ku byerekeye abakozi mu bisata by'abigenga kuko witwaganire ku bakozi ba leta ni ibintu byiza rero yuko mu Burundi dushobora kwerekana akaroro keza ku byo turiko turakora kandi n'abandi bihugu bigenzi bihugu bibanye bikabifatira kwa karorero kugira ngo duteze imbere igisata cy'abakozi n'akazi twese turi hamwe nk'uko turi bihugu bigenzi kandi dufise twese ihangiro rimwe yuko Burundi Centrafrique ikamere n'ibihugu byo muri Afrika byoshikira iterambere rirama biciye ku mukozi ari ku kivi kandi ari kakora ku neza y'abenegihugu ni byinshi byiza tumaze gukora kandi bizobagira ikimazi kuko bariko baratangura babonye rero aho mu Burundi teje ikivi kandi yuko nabo nyene ibyo rero batanguye bazobibandanya bafatiye ku tururo twiza bamaze kubona ngaha mushikitanga giturongoye